Ziyatshitshimba, Ziqa amangqeshe, Zidla imbali, Izintombi zomgqashiyo. Ziyatshitshimba, Ziqa amangqeshe, Zidla imbali, Izintombi zomgqashiyo. Ziyatshitshimba, Ziqa amangqeshe, Zidla imbali, Izintombi zomgqashiyo.
Mama,
Ziyatshitshimba, Ziqa amangqeshe, Zidla imbali, Izintombi zomgqashiyo.